Shalom, shalom, kuri mwese mukiri kumwe dukurikirana kuri Burundian Gospel TV. Mukaba muri kumwe na Iradukunda Magi Ange, nagende staff technique ya Pamoja Award. S'il te plaît, kumwe nande. Reka nyene yivuge. Shalom.
Yambuneze.
Umeze neza?
Jewe meze neza cyane, ndakunze no kubonura mukanje nk'amahoro. Nanje ndaramukije abakunzi bose ba Burundian Gospel TV, shalom, amahoro y'Imana kandi yabiragyoshe. Jewe nitwa Hugues Safari. Abantu bakunda kumbaza ngo uri umurundi none, nico kimucama kica kinze. Abandi bakambira ngo shango wowe uteza kwavukiye ku rugendo. Uri umugabo ndi umurundi yuzuye ijana ku ijana. Hugues Safari ama yego naho nzajya.
Hugues Safari niwe turi kumwe, hama Hugues turi ngaha, numva nshaka kukubaza. Urashobora kutubwira Pamoja Awards ni iki? Tumenyere Pamoja Festival.
Pamoja Festival ni iki? Ni podium cyangwa ahantu hahurira ba artiste benshi cyane. Tuguma muri nk'uko nyine mwitwa, tuguma muri mu basanzwe bashira hejuru izina ry'Imana. Tuba turakunze no kuvyita la musique positive, kubera urumva ni umuziki canke ni message igutuma wiyubaka wewe canke igutuma iragucalenginga kwiyumvira ku buzima bw'iwawe. Rero Pamoja Festival turi ku ciciro mu Kirundi canke edition ya gatatu niyo twagize uyu mwaka, haciye amezi abiri. Rero Pamoja Festival naho tubona aba artiste bose tutigeze tubona, tutaronse umwanya wo kubona canke umwe wese bariko arakora mu vyiwe mugabo. Rero Pamoja Festival umva iba hamwe exactement ni Pamoja, ni mu Giswahili ni Pamoja, hama mu Kirundi ni kuba hamwe. Pamoja Award ikanda yite nka nk'umwana canke kivukira muri Pamoja Festival. Pamoja Award rero nakaryo ko gushimira canke kwereka aba artiste abahanzi yuko hari abantu babakurikira kugira ngo babakunda kandi kugira ngo bibahe inguvu zo kubandanya bakora ibyo bakora. Award ni ukuvuga ni n'agashimwe canke n'ikintu no guha kugira ngo kigutere intege kuko urumva naga exactement canke je urumva ndashobora kwandika ko ndakora ibintu hama nkaba nkeneye kubona yuko mbe guriye umuntu akora byumva byamushikiriye gute. Rero n'uwo mwanya yuko umu artiste kanaka, umu artiste ABC avuga ati ba bantu rero bantoye turaza kubivuga ko ndibaza ba bantu bashigikiye cangira integero zo kubandanya nkora muri ibindi ko ndakora. Rero Pamoja Award ni ico ni rya kabiri tuyikoze, iya mbere yabaye mu mwaka uheze, ubu ni rya kabiri tuyikoze. Turaza kuvuga inyene yagenze ni iki no mu ndibaza turaza kubishika ko
voilà nkuko abivuze ati turaza kuvuga uko byagenze awards ya mbere. Nibaza ko rwanganya kwiye turashaka kumenya ingaruka zabaye muri ico cimviro twisunze edition ya mbere ya awards.
Ingaruka ya mbere yoyo ni ukumenyekana canke ugukura k'umu artiste mu buryo bwa carrière. Ndaguhaye akarorero, hariho aba artiste bamwe bamwe dukorana uno munsi batumigwa mu bitaramo, bavuga mu Buganda, hari bamaze kugenda mu Buganda mu gitaramo kubera yuko umva kuri Pamoja turatumira n'abandi bantu uretse aba bahanzi bacu baba bari ngaha, turatumira n'abandi kugira ngo bazane ubwenge bwabo, bazane ubumenyi bwabo, bagire n'akaryo ko guhura n'abo ba artiste bacu ngaha mu Burundi kugira ngo basangire, baganire, bumva ati ujya byagenze gutya, ujya byagenze gute, mbeje no washika ko ikintu washika, umwe wese akabimenya ingwane yagize n'izi hama tukabikora gutyo. Rero ingaruka ni hari ama article yandikwa, hariho kumenyekana cyangwa kugurukira k'umuririmbyi bo ngaha mu Burundi biciye muri Pamoja Festival kubera abo bantu tuba twashizeho tuzana kugira ngo reka nitsize ijambo batwara uwo muziki, bagende bagutwaye, batwara iryo zina, batwara iyo carrière y'uwo muziki y'uwo muntu kugira ngo hariya bimenyekane ngaha bimenyekane, hama tubandanye dukura. Rero ingaruka nizo kuvuga uti Samantha yaratwaye, hari icyo yatwaye. Samantha akavuga ati je bwa mu ndari abantu bankunda, hari abantu bangana gutya kuko turerekana amavoti y'abantu ku ma pourcentage baba bagutuye gutya, hari abantu bangana ni pourcentage bari nyuma yanje kandi bakunda igikorwa cy'iwanje. Rero nkwiye gukora, nkwiye kubandanya nkora amasezerano uko nyine nawe nyine yarimwo. Hari ni nakaryo keza, je nimeze ko ikintu gishasha twazanye muri industry ya gospel mu Burundi kuko nkabo nta gashimi bari bwaronke urumva kuvuga kuti jewe masezerano canke jewe Samantha canke jewe wari wese utamba ugira iki uno musi ndafise ikintu uno musi ndazi yuko hari abantu banyize hari abantu bakunze muziki wanje hari abantu bakunze ibikorwa byanje ndakwiye gukora ndakwiye kubandanya nkora bira reka tugume tuvuga yuko bitera intege kandi bitera ingufu mu artist kubandanya akora
Igo ndakunda iyo umuntu ambwiye ati byarateye intege twarabibonye nta gashimi bari bwaronke kuko dernièrement nyo twari turi gihe aho Samantha basezerano the best friend of God baronka ama trophée donc on était là mbega bajya bashobye kugirwa iyo mahigwe musho kubashingira intahe ko inyuma yaho ibikorwa byabaye byiza kurusha ibyo bahora bakora canke nibaze ko kugira mu giri ndi edition ya kabiri nuko hari kintu kanaka ababaye abambere parmi abandi hari ico bakoze urafise ico wo présent auti uyu canke uyu hari ico yakoze
twebwe nka Pamoja Festival canke abategura twe dushiraho akaryo kugira ngo uwo muntu canke uwo mu artiste ashobore kwiyumva canke kwiyagura canke kwihotruva mu kintu sinzi ko ndiko hama kubikogwa birahari twebwe twe turashaka akaryo hama naho mu artiste kubikoresha siko naho mu artiste kubikoresha ngarutse gato kandi kwico kibazo twebwe ntidukora gusa kugira ngo ivyo bintu bibeho mwega ama media mubivuge abantu bamenye ngo naka no turafata umwanya wo kwicarana hari ikintu twitwa bootcamp ni kuvuga turahura aba artiste abavuza aba producers zo ndirimbo abafise uburyo amafaranga bashobora gushikana ivyo bikorwa kure twese turi muri iyo rekanitize jambo dukunda tumenyereye kugira abantu bitahure ngo turi muri iyo industry kugira ngo duhana ahantu bwenge jenshoboye iki no kugira kubicura kubikoza gutyo uri yashoboye iki ukiye kubikora gutyo tumaze kugira bootcamp zibiri zabaye no kuri successful kubera uravye ndagwa karorero utilisation ya media kuba artiste no musira gyoshe irahari urumva yuko bahari donc nivyo bintu twicara tukaganira ko tukatanga ubumenyi rero urumva kuba dufise amakosa turi ngaho ngo twe turatanga ubushimwe gusa tukaca twicara twebwe turakora kugira ngo tubandanyane kuko urumva uno musi je sinkici yumva nk'umuntu ari hanze yabo ba artiste ndimwo urumva ico fise ndakivuga ndakiba partaja ico bafise nk'akiba partaja na manere inkuru abagenzi banje yuko namba ndabwiye nti jewe sinahenze yuko uno musi batuzinanye naka twirigwana dukorana ibintu mbwa urumva birimwo navyisanzemo kandi turakorana muri ubwo buryo rero kugira ndabamenyesha n'abakaba dukurikira bose ico dukora twebwe turashiraho kukajyo hama n'umu artiste nitumureka gucyo ifo yuko amenya ati bikwiye kugenda guca naho karonda gwahe turamaze gukora bootcamp zibiri zari successful abantu bazitabira kandi n'izindi zizobaho tubandanye twiga tuzana amasuje mashasha abagezweho kavuga ati ifo yuko tuvugana ati mukora umuziki gute umuziki muwukorera hehe ahantu riha 10000 francs cyangwa ifo yuko urondira karite nziza usohora umuziki kora gusohora kuko twebwe urumva dukirije twamenye imana n'usohora kugira gusohora ifo haba ari mu message naraganiye n'umwatisi umwe karambira ndiko ndamukoresha interview ariko karambira ati jewe ndafise indirimbo mugabo kuzisohora ntibibaze ngo ni gucya gucya mbanza kuvyumvamwo nasenze peut-être nkavyumva yuko uruvu rero hageze gusohora umuziki rero nivyo bintu tuganira ko hamu mwatisi akamenya kubikoresha bien évidemment iyo uri kuravuga mu bantu benshi iyo mukamara ganira ku bantu benshi hari uwumva hari ute bakumva yego hari ukora ubwo nyene uwumva vuba donc rero biratandukanye ntiwoce uvuga ngo nguriya ndamuhevye kuri atari ko ari uwumva oya ntacu twatwe turafasha leadership suka ibikwiye kumera rero pour essayer de répondre impande y'ivyo bikorwa turicara tukaganira tukava kuri iriya stage mwege mubona tukicara hasi tukavuga ati ibintu bikwiye kugenda gutya hama hakabaho amafukuri hakabaho umwaka uheze twavose twarangiranye n'umunsi wa Pamoja ama award yatanzwe umunsi wa Pamoja mugacu turiyumvira tuti muri uno mwaka rero uza nikiye kintu gishasha twozana tweseye umva twebwe tuguma twiyumvira urumva uriyumvira mukavuga uti reka dutemwa kanako turabe ngene bimera ngene bigenda rero uyu mwaka Pamoja Festival yabaye itariki 28 le 28 juillet. Et Pamoja Award, les cérémonies de remise de prix, disons le 28 octobre. Urumva neza yuko na matarika huye kandi ni 2 mois papa, 2 mois di huye. Rero twarongeye ko amezi abiri kugira ngo umuntu wese akunda umu artiste kanaka, akunda umutambyi kanaka, akunda yakunze clip kanaka, yakunze indirimbo kanaka, amutore muri amezi abiri. Rero harabaye processus yo gutora. Bica kuri Etoile 888 10 hari ama categorie ashika kuri arenga 10, 11. Donc zirahari ma categorie atandukanye. Rero uratanga ijwi ryawe rimwe kabiri gatatu uko ushaka vre muko mwumva uko mukunda uko ushaka kumushigikira. Gutora Etoile 888 10 bishoboka gusa ku bantu bakoresha Econet Leo. Kibanza bizoberamwo ni kuri Odeon Palace. Bon, basanzwe bahazi ni kuri CLM. Ni kibanza kidashobora kukwiramwa abantu baza kuri Pamoja Festival. Icyo cyo cyo cy'ambere. Rero kuno dusha dutora abantu baza ngaho, icyambere cyo n'abartiste nibo bafite kibanza kinini kuko ni byabo ni rubanza rwabo. Na babandi babashigikira abandi bafata mu mugongo wabandi babahamajwe. Siko. Rero twatanze ama invitation zirubwo ko bubiri hariho itukura ni y'abartiste n'abatumire babo, hariho n'izo z'ubwo bubururu za bleu. Ego izo rero tsana ka piano ambaye ntavye nawe.
Iya ko jumuka nanje ndayifite.
Donc abo bubwo ko bw'ubururu n'abantu cyane cyane na partenaire bacu urakora urabizi yuko ikintu twe turakora kiba gisaba ibintu byinshi cyane. Uburyo twebwe tudafise cyane cyane twe tudafise canke bari abantu basazwe bakorera muri domaine y'umuziki ntituriko turakorana no munsi ntibari ko bakora nk'ibyo dukora mugo turatumira abo bantu bandi bakora muri yo domaine y'umuziki. Rero igituma twabikoreye ahantu ahantu muri Odeon Palace ni kugira ngo urabona hari ahantu biya bikenewe yuko awards nyine turazizi le ceremony ziba zikwiye kumera hariho hari igicapo tuba turarondera ubwa mbere ni ishusho tuba dukeneye hama koma aho hantu hafise uko hangana cha turaba rero ni bande mbega twotumira aho hantu ego igitigire
igyo ni giki ufise ushobora kugira abantu bari muri competition ndetse umwe wese aguma avuga ati senyor ni wanje mugabo si wanyu mwese numwe gusa tuzavamo canke babiri sivyo ubwira iki cane cane duhere bien sûr kuri uwo tirage au sort des offres ama no kuwundi no bwa ni ajobe yabaye mu meilleur mugatatu bayabaye mu ganya kuri uwo munsi
twebwe dukunze kuvyita ahantu hose twandika tuko turavuga competition tuyita healthy competition.
Okay.
Healthy nshatse kuvuga si competition yo kunigana.
Yeah.
Si competition yo kuvunagurana.
Mm-hmm.
Ni competition yo kumva yuko nabivuze kare guterana intege kumva yuko uyu mwaka narakoze byarashimwe ni gute nokora cyane umwakuza hama bikaca bituma wa wundi atashikiriye wa wundi naho kuvuga ati oya mbe bamushimye kuri iyi video yakoze ni giki cakunzwe jewe muri video ndiko ndategura gukora ni giki noshiramo nanje mu ndirimbo mu majambo nandika mu mukuntu nigenza urumva nico gituma tuvyita healthy competition kugira ngo ntitwumve yuko muri kategori y'abatamba harimo abantu dufate nk'ubu harimo abantu mu 200 ntitwumve yuko koma havamwe umwe abo bandi 19 atacu bamaze tukoba atacu tuko turamara tukoba atacu tuko turamara nikumva yuko muri uwo muntu umwe atamba tumushira imbere bamushira imbere kugira ngo abandi bamurabire ko nico shaka kubwira umuntu wese azi ko ari muri Pamoja Award vyumve yuko ushobora kuba uno munsi watowe mu mwaka uheze watowe uno mwaka udatowe muri uyu mwaka utowe petete mu mwaka uza utato mbuga wumve yuko shaka gushika hari ahantu hama malheureusement abanyafrika canka abantu ntidukunda competition sizi ko ari ko yatwayigishijwe nabi je nibaswa ko yatwayigishijwe nabi mugabo yaba hari ho umuntu atwigisha competition le vrai sens du mot competition yuko derrière tout ça hubwo hariho gushigikira canke kwankuraja numvumenga competition ijambo rya mbere ryo sigura competition ni encouragement kugira ngo n'uyundi abitahure rero twebwe sinogena ngo nakuhaje abantu kuvuga yuko uwa mbere niwe twemera twege muri Pamoja Festival niwe twemera wapi tumwemera nkande twavuze gute twabigize gute ariko duhamahigwa abantu babakurikira parce que tubita aba consommateurs twebwe na jewe ndumu consommateur wadziya ndirimbo wadziya clip wakuye kuntu batamba ndumu consommateur wabyo kuko tutifasoba bikora kugira ngo bidushikire twebwe na jewe rero ni kugira ngo twebwe ba consommateur na kagyo keza ko wewe mu artist ndaguha intege ndakubwira nti hewe warangyo hewe warantesheje warantesheje keep it up ubandanye gucyo onye hama rero wa wundi atamusaye mahigo cavuga ati na au fait ni introspection ndabisigure muri amajambo kumva ati naka bamutore iki ndavyiyumvire ko urumva naho competition itobaho naho competition itobaho kugira ngo abanyarwanda bavuga ngo imihigo niki kintu noshigako noshikako mu mwakuza nabantu turakunda kuvyita urabizi yuko umwaka utanguye dukunda kuvuga ngo hewe jewe ndiko nda setting ama goals ifoko mu November mba na okay navyibushe canke nonze est-ce que qu'est-ce que tu fais durant parce que ntugo mubona hariye qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps rero et ko novembre igera rero je no kwankuraje d'abord chambere ndashimira abartiste bose batahuye le projet guhera kuri Pamoja Festival nitwamadufisa abartiste barenga 50 kuri Pamoja Festival biraryoshe kumva yuko barafise uwo mutima rero tuje no kuri Pamoja Award ndashimira abartiste bose bumva yuko bashaka kujamwo bashaka kuvyitabira bashaka kumva yuko yumva yuko harimwo kugira ngo yikote yikota avuga ati mbeje ngeze he rero nico no babwira prenez ça comme un signe d'encouragement prenez ça comme un signe un moment d'introspection qu'est-ce que j'ai fait ni gikindo gukora ni gikino ubandanya gukora byose rero bikaba biciye muri twese dufisi telefone yo gushaka kuvota
yego hama ntimibagire kwiabonesha kuri Burundian Gospel TV mu partage n'abandi bashobora gushikirwa n'inkuru nziza kuganira gutya anye nta yindi beauty dufise nta wundi mutima dufise nuko nawe ushobora kuba utagiye gusenga nk'uko nama nabivuze nawe ushobora kuba uri mushyira telefone uyigumana ahantu hose you know uri ku isoko ufite telefone muri chambre hose hose so tuba dushaka inkuru nziza nayo si yindi nuko Yesu Kristo ari umwami w'ubugingo bwacu mwarahezagiwe ciao merci.